recording a special prank video because today is indeed April 1st. So we're going to be doing this with a lot of caution tape. We're going to put it all over my stepbrother's door over there. And we're going to put it all in their bathroom. Let's get to this. Okay guys, I got the door done. It's not as easy to put caution tape on stuff as it seems. So now that that's done, we're gonna go and get the toilet. Da 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 guys, it is finished. Finished product. Let's close it. Might want to go check the bathroom too. If I could use duct tape, it would have worked better. Be a present.
Swear to God.
Kind of trashed the toilet too.